izobe sikhuluma ukuthi khona abantu bakudonsa abantu or khona abantu abakudiscourage ayo uma ukhuluma ukuthi ngizoba nencwadi ngizoqala into ethile noma ngisebenze bethi hayi kumele kuyixaka wena la ayikho lo muzu uyixaka nje awuyeke phansi uzama ukuyenza namhlanje sizobheka ukuthi abantu abaningi uma wokha ibhilidi liqala phansi kwi-foundation kodwa khona abantu afuna ukuqala phezulu eye phansi lelo bhilidi ngampela ngampela lizowa angazi abantu bangamavila yini noma abantu babalisa kakhulu yini noma abantu bakhuluma kakhulu bese bengenzi uyakwazi ukuqala ngento encane umuntu asibukele phansi aseye isimo akusona kanagazi somsiza ngelinye ilanga ungaba yi-security guard bese utifunde ebusuku bese uba uthisha bese akhumbula ukuthi ngangaba yi-security ngoze ngivula umehle ndoda security ngoba ngine-experience engayitholayo mfunisa isimo la abantu bevilapha khona abantu befuna ama-shortcuts abantu befuna ukuyibona sebephezulu kodwa bengadlulanga emlilweni bengadlulanga kuma-storms bengandizanga
mhlawumbe sibheke into ey'ntathu sibeke ukuthi hhayi awe ukuthi kunomuntu onediploma uhlele ekhaya khona onedegree uhlele ekhaya khona onethalento lokusakaza sibeye ukudlula wena
sure
uhlele ekhaya
sure
khona ongamotivator kuvuke umuntu ogulayo kodwa uhlele ekhaya ano akenzi lutho akuphindele baba kunabantu abanamadiploma degree masters honors kunabantu abaneyiphiwo kodwa bahlele ekhaya barothwe into eyi-one emhlabeni ukuthi isiphiwo nethalenta nento nayo iyaphendlelwa indlela iyacentelwa
sure
bahlulwe ukuthi abayiphendleli usukwalingana nayo kanti ukuze into yakho ikudlise kahle iba ngaphansi kwayo angiphinde baba
sure
noma une-degree ungangena ka Toyota uyokoroba uphendlela isitifiketi sakho
sure.
Abazi koropi graduate isitifiketi before usilengise entanyeni ufuna ukusifaka ephaketheleni ngemuva ungabo silengise entanyeni kanti asikakwenzeli lutho ne title ne talent negama mawufuna usizwe emhlabeni sibiya make sure ukho mude wakwabona mawuzosiza umuntu ungazizo mqalaphi uzophatheka kabi masithi akenza ukuthi uphakeme engenalutho into yokuqala ifuneka sibiya ikhulunywe eNingizimu Afrika musukuphakama kanti awunalutho angiphinde baba kwazi ukuhlukanisa phansi kwephupho nento ekhona ingane esesiswini nengane oyincela isebeleni kunabantu abathi benamaphupho amakhulu bese beba namahloko alinto ey'ncane kanti izinto ey'ncane zakhiwa into ey'nkulu ozenza la ukhona kuze ube la ufuna ukuya khona angiphinde baba izinto ey'nkulu zakhiwa izinto ey'ncane isilungu naso sidadlana take care of small things big things will take care of themselves naki into
ey'ncane
naki into ey'ncane ey'nkulu ziyozibonela take care of sense Rands will take care of themselves. Yeah, kukuloku jaha marandi kanti udelela amasent. Ngoba phela irandi lakhiwa amasent. Akethi yes, irandi ishumi lakhiwa amasent. Usheleni okhiwa amasent awu-10. Irandi lakhiwa osheleni. Wadelela amarandi nosheleni kulithiwa ishumi. O-100 bakhiwe amarandi. Akhiwe osheleni akhiwa amasent. Now, wonke umuntu emhlabeni, naka lezinto ey'ncane, sibiya, naka lezinto ey'ncane. Ithalenta lakho lidinga wena isiphiwo sakho sidinga uyiwashe itekisi unelayisensi
awayitholeyeyibalalela
iwashe itekisi unelayisensi angisakhulumi ngelayisensi yalaba abanye abaserank uno-code 14 ubadlula bonke but igeza itekisi kumnandi ukuba isilima manje ube sihlakaniphi kusasa kunokuba uklever manje athi uzobe isilima kusasa kukwena uqala ngani ayinto ukhala manje uhleke kusasa uba isilima manje ube uklever kusasa kunokuba uklever manje uhleke manje athi uzokhala kusasa ube uklever manje uzobe isilima kusasa now this is a recipe for success sibe into eyinkulu uyangifethi iyithako lezi eyizodala wonke umuntu aphumelele lalela sibe iy'ngane manje ziyofunda ema-tertiary universities yonke indawo sizohlala ney'tifiketi ekhaya isitifiketi osiphethe singakwenza ube nepride mina ngisoze ngasebenza spare kastiers no sometimes kufuneka usinokhele isitifiketi sakho uthi noma bangaklinisa ama-toilet once ngangena abangazi
ngoku sure
sibiya phela wena sure. wena uke wasekaza mahhala
No volunteer, yes.
Lale wa volunteer, wasakaza mahala. Mina ngihlangane nawe emncwabeni. Bengicasulile. Mina angidlela imoto ngihlangana nawe. Flat lingakhokheki kupheda. Awu mfethu mfonelwa izilo umzansi lalela uphe lalela. Ukuthi awu mfethu sicela uzoshumayela la sihlonelwe. Ngathi yes ngayithola imali rent. Base bengicasula ke. Kodwa imali yokukhokhela yikho. Isho. Yabo yangicasula lo. Ngaze ungize ngaze engancengwa.
Uku zero out.
Hayi no zero. Eh ungcono
zero.
Akazi yini le
thing kanye. Yabo. Uma awu mina.
Hey khumbulisi uthi. Engakugqokeli.
Sure.
Yabo.
Ngathi kitchen,
yeah. Ah, hayi. Now, ngale nkathi ngiexcela. Ngike ngikhokhelwe. Ungizwe kahle ngiexcela ngengikho njalo ukuthi kunomuntu one masters manje uhold the position uthi ngafundiswa ubasi wami eGaldin angikuphindele uthi ngafundiswa ubasi eGaldin khona uthi ngafundiswa ubasi ngiwash izitsha musukuba ni sibiya ithalenta lakho liyaphendlelwa liyacentelwa Phila impilo engaphansi kwequalification yakho engaphansi kwedegree yakho phila impilo engaphansi kwetalenta la ze sibiya ze musukufuna kube umama kanti urobe kube nintombazane udelela ubuntombazane ngoba uthi mina one day ngiyofaka iringi akusizi silule komama kanti seqama intombazane you take care of the girls The mamas will take care of themselves. Kuzo senzekela automatically.
Sure.
Now, excela umfana. La umfana. Ungabudeleli ukuba umfana. One day uzoba indoda enamandla. Why you security guard? Excela lapho. One day umhlaba uround uzoba uphethe ikampani yama security eyokubuza wakwaba yini lona. Uyazazi yini izinto zala. Bonke abantu sibiya asingaphaka. Mina ngikutshela ukuthi une qualifications sibiya engakazibona. Do you know ukuthi uma bamhlophe bethi bethi Rome. IRoma ayikhwanga ngosuku olulodwa. Asiyeke iRoma. IMabhida ayakhiwanga nge one day. Singadakwa amaphupho size sibe imphuphe.
Hayi no.
Ube nephupho elikhulu bese usaba ukuqala. Qala la ukhona kuze ube la ufuna ukuya khona. Sebenzisa amasento nawo kuzothola ama 1000 ufuna kuba nawo. Eh excela la ukhona kuzube la ufuna ukuya khona. Ungabi ni pride ngenxa ukuthi u pregnant. Uzizo mina ngikhumbula mina ngiphuma izolo eMontclair yeyihlahlene bengikhuluma kuzona. Ngoba benginalo iphupho. But noma kade ngingaziki la, kola bengazi ukuthi kuzobe kune voice ithatha 5 minutes eyodala abantu bangayi resist. Kola manje ngiyitholi radio station ngikhuluma emncwabeni ngikhuluma emabandleni ngikhuluma all over free of charge angibanga ne pride ngenxa into engizwa ngaphakathi kimi ngizothi sonke sinento esizwa ngaphakathi asikwazi ukuhlukanisa phakathi kwento esizwa ngaphakathi nento esesiyitholile ungaphakami ngomuzo uzwayo mina ngiyini ngoba uzokulimaza ugcina ungaphumelelanga iba ngaphansana kwento nayo
ngesizulu nje unganqeni ukuphendlela iphupho lakho Unganqeni ukuphendlela ikusasa lakho uku 0 hour uku minus 0
kodwa uyena u 0
kodwa uyena u 0
isimiya awuyena uku 0
awuyena u 0 wena